kake wan Kenya sani wawacho ni wase e level moro miluongo ni less development. Koro sani wan onego bed ni wachopo e mid level. Onego bed ni wan gi development moro mane okang mamalo. To kidwa neno ni piny ni e development moro mar okang mamalo, tunenge ne kake gi deal gi disasters. Nikech na neno kata TV maneno the comedian ma iluongo ni Omondi nodhi Madhare. Wacho ni kuno chakre saa riyo mar okinyi nyaka saa pagariyo, almost saa pagariyo. To jino moko Madhare. Kore ne modhi gi boat. Ne onge kata mana any government assistant. To kiwinjo ka comedian ni bewacho nodhi gi boat, to kata nukia riyo mbobot, nutingo jiprangwen gabich. Ichaki neno Tana River, jok makia kata mana riembo boat bocha kutingo ji, neno kaji prangwen gi abicho tho. Kore wacho nito serikali ni kanya, dakwa bedi kata gi sasen system, maka disasters gyo biro, to wanyalo rescue ji. Kore paro ni serikali doti mo maber, molo yoka, mano ka uwe serikali mamalo, kata mana serikali mar county government, kata mana mar Nairobi. Kagi gise biro, ere systems mo nyalo timo mondo, jionge nigi nyalo bedo rescue. Nika kano waneno kake COVID no biro, COVID bengi moro mano bogo pen kabisa. To kano waneno kake serikali ne handle COVID, every pile ka pile nwa yudoga information, ni kamae COVID nyo sucho pokage kama jima kama. Kore waneno ni serikali sani, nunengo be ni kata gise organize himself better. Kati wacha kuwa winjo ni ntiere billion angwen. Manu keti niyo nengo be otigo e disaster ni. Tugumwa penyo nito pesa gibe gise chope county governments. Nigaisa mori yudo ni kata gini beko chope county governments. Kata kaki inyo kata mana county mar Homa Bay. Gini omako Sindo, omako Karachuonyo, omako Kano. Samori yudo ni budget giyonge godo moromo. Tukataka budget songe godo moromo. Nchi gikumwa nyalo timo. Kata ka pesa pod onge. Ere kake wangiso jini, jiyo nengo dar. Ere kake serikal mamalo kata serikal mapenyo nengo beni, timo mangeny molo kake waseneno.
Ruko manainya. Wano masija kitimore, Denise. Kendo mkuongo, oganda ringo,